Masakonada. Bagqiniswe umakotho wenkosi. Kodwa inkingi abathelwanga. Abathelwanga.
Alright.
Umakotho wenkosi kodwa abazange batholakale bethe. Ngoba kuyinkosi ukutholakala ugcina umakotho wenkosi kanti awuzange watholakala uthe. Abagcinisa inkosi abantu abangathelwanga.
Oh my God.
Hey. Hallelujah. Oh, God, have the Hagai, but tell me why I'm 10.
Yes.
My 10 dollars say it to me. Yeah. Jesus. Yeah. Let me fool you, amen. 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 Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen.
Message to me about who shall you lend your
time? Thank you, Sia.
Mbusisi. Mbang, I like this. Put up on a chain wine.
Sing my tongues.
Mbuso one.
Ah, we have an answer.
You shut a ganja and nickels. No matter what I say, your nickels. Come on, who couldn't enter on this issue? In tone. As you shut a nickels. Sit on a little phezulu enkosi mendiqhaba namandla mamatholane bethwana abakhe namandla. Ngaba lekhulu lenkosi uMoses after efikile owase Gibhithe elona umhebhe.
Okay.
uMoses wafika wama ngaba umhebhe.
Amen.
Batholakala bexosho wase Gibhithe.
Okay.
Akazange atholakale mangako wase Gibhithe. Emshabalo batholakala exosha umhebhe.
Okay.
Sihlushwa ngabantu abangami nawe kodwa abangangana nawe. Basinqabele abafowethu. Abazotholakala amadoda bemangawe. Ndiyangizokoxa abazalwa. Inkinga sikhohliswe ngama-avarol esiwagqoka. Asenza sakhohlwa ukuthi nathi sisizwe. Yabo after ngiyiqokile le after noma ngizowe inkumula ngihlale phansi kunyuka okunye udokotela. Ngizotholakala nami sengithola abanye injection awungangizobaqhabazelwa anike into emnandi. Sihlushwa nabantu abafuna ukushumayela bengafuni ukushumayela. Ngibe phakathi kweli izolo bengihlele phansi ngishumayela. Awu ngeza ukuthi kanti umnandi kangawe
ushumayele.
Shushwa ngabantu abangakwazi ukutholakale be-appreciate isithumo esuke esivukile. Always uhlezi ehalela ukuthi ngangcwale
kuleza.
Angakwazi ukutholakale appreciate. Njengoba ungathi amen kusasa kuzama wena uzadinga ukuthi ngithi amen. Njengoba abantu bebetholakale behlabele ungakwazi ukutholakala ubabheka kusasa wena ozohlabelela uzodinga ukuthi batholakale bebheka. Njengoba wagcina umfazi wenkosi
yes.
Wagcina umfazi wenkosi egcinwe nguHagari. Ethi uzulu inkosi kwakukhona wesifazane. Mfoko kwakuthiwa ngu-Esther igama lakhe. And iBhayibheli lami liyaveza ukuthi u-Esther wayeyi-orphan. Engena abazali. Kodwa kuthiwa nevertheless enelabazali kwakukhona umuntu owayembukile umuntu owayemona ugama lakhe ngoModekayi. Kuthiwa eyi-ofeni enjalo engenabazali esezweni ongesilona lakhe watholakala naye invite. Ngikubonake ngegevisho lokuthi ngeke ngivinde lokuthi watholakala ulahlwa ngabantu. Bafundisi ba evision uNkulunkulu anikeza yona angeke ife ngenxa yokuba abantu ade beyisupport abatholakale bephuma. Noma bangaphuma abantu abangama-provision but as long as ivision isekhona. Kuthiwa wayi-invayithwa wayohlala eyintandane wayohlala kanye neentombi ezingasontandane. Kuthiwa waqholwa walungiswa waprofovethwa wanikezwa zonke izinto. Leli Bhayibheli lami-ke umalume wakhe uModekayi wayemyalile sengiyathandaza wayemyalile ukuthi angakhulumi lutho nge-background yakhe. Angiyi-eke le kwathi khona mathu angakhulumi lutho nange-nationality yakhe ubuzwe bakhe.
Okay.
Okay. engakhuluma ngebackground yakhe ngamvalela ekhena thola kale yongena ephakathi Nkosi. Ongavumeli ibackground yakho.
Hey.
Osathana ukukhuleke ngawe.
Oh Jesus.
Wathi wasaqholwa inkosi saqholwa intombi sengiyathandaza. Kuthiwa ke inkosi kwathi ngenyanga leshumi. Hambe ukhuluma ngelinye ilanga ngenyanga leshumi. Kothi bazase sifakwe inkosi intombi enkosini. Kuthi intombi zazizintshe zonke nanga amazomthandaza bonke. Kwadingakala ukuthi inkosi ba confuse ukuthi zonke zilungisile zonke zinhle. Inkosi yatholakala idideke ukuthi kahle kahle ubani lenzashada naye. Kwasokushintshwa indlela yokusebenza, kwathiwa no, bonke bahle, bonke bamile kahle futhi bonke balungisile. Ongcono ngenxa yokuthi inkosi manje i-confuse ayazi ukuthi ingashada nobaba. Kwakusokuthiwa intombazane etheme ingena phambi kwenkosi yaxholakala ihamba kahle phambi kwenkosi kwangasabheka ubuhle babo.
Okay.
Kwangasabheka ukumila kahle, kwangasabheka amaxhoxha nokuhlabelela kwo. Kwathiwa nje ongcono intombi etholakala ihamba kahle. Yonke yofumana umusa okutholakala ishatha nenkosi. Ngoba inkosi ididekile bonke bahle, bonke bahlabelela kahle, bonke bashumayela kahle, bonke bathandaza kahle. Manje kutholakala uhlobo labantu abazotholakala behamba kahle. Intombi ehambe kahle iyofumana umusa yokushada nenkosi. Asena ngabantu abathabambile kahle, asena ngabantu abathabatholakala bephathela kahle, asena ngabantu abathabatholakala behlabela, kodwa sine ngabantu abantu abathabatholakala behamba kahle. Bathi waleyo ntombi ehambe kahle izofumana umusa otholakala ishatha lenkosi. Ingabe uNkulunkulu ekhuluma kuAbrahama uthi Abrahama hamba phambi kwami ngaphambi kokuba ngitholakale ngikwenza isizwe sikhu saqalaqala uhambe kahle phambi kwami sengishumayela inkangashunayela unawakristu amaqhamana qhama kakhulu nokutholakala abazalwane behamba kahle phambi kwakhe. Into exaxwe kakhulu ubuhle kungasabheka ukuthi sihamba kanjani. Mamela ngikutshele, izipho zikhonela ukuthi sikhonzane ngazo ebandleni, kodwa ikharakter sikhonzana ngayo emphakathini. Izipho sikhonzana ngazo ebandleni kodwa uyikharektha sishumayela ngayo emphakathini. Izipho sishumayela ngazo phakathi kwebandla kodwa uyikharektha sishumayela ngayo emphakathini. Emphakathini akudingakali izipho, kudingakali ikharektha. Esthera wahamba kahle wafumana umusa washada nenkosi. Uthi angashada nenkosi nathandaza manje. Amen. Sibhalela ama Bible sanitize. Uthi angashada nenkosi kanti kunesitha esimelene nokushada nenkosi kaEsther igama laso ngowama. Bamba ke nanka amazwi. Uthi invite your enemy into the banquet with the king. Mema isitha sakho usimemele isidlo sasidlo kanye nenkosi. Wathi uEsther lo muntu indlela ngishalise kabi ngayo. Ngenkwazi mina ukumnqoba. Okuyoba mangimemele. Ngimemele ukuthi makazohlala eTafuleni. Isitulo kanye nenkosi. Ithani amehlo salwane. Angibazi bangakanani ohama. Nabantu ezokhuluma nabo. Kunohama ongahlalisanga kahle. Engawunawo amandla ukutholakala udila nakhe. Kodwa namhlanje sisetafuleni nenkosi. Kwisidlo sakusihlwa. Ngizothi imeme isitha sakhe. Uthi wabantu ke bangafika etafuleni. Wayesethi inkosi uma kukuhle kuwe. Sacela ukumema isitha sami. Wangasho ukuthi isitha uhama. Azodla nathi indini. Kunamathu namhlanje okuthina kanti bameboha mani babo. Ngoba sise etafuleni nenkosi. Uthi awuhama angafika etafuleni. Yashinta itopic. Kwangasakhulunywa ngoEsther wakhulunywa ngayo. Wathi uEsther nkosi kunendoda kuthiwa nguhama. Inkosi yatholakala idila nohama. Awunawo amandla okutholakala unqobo ohama nebakho. Kodwa kuyokwakha ukuyinvite uhama niwakho. Ukuyinvitele kwisidlo sakusihlwa. Emfakade kutholakala ukhuluma ngakho. Lenda abangani bakaJobe bathi mina bengiya kumfuko. Ngifike ngibike kubo. Fala mesho wakho. Sisetafuleni nenkosi. Oh lahasha. Kulo hama longakuhlalisanga kahle. Kulo hama longakuphathanga kahle. Kulo hama. Ufuna ukuvalela icebo likaNkulunkulu. Ilethe izwi lenkosi lithi lepha kusiyona yakho. Awunawo amandla wena. Okulwa nalezi zinto ezikuhlupha. Amandla wakhe wokushumayela. Amandla wakhe wokufakaza. Akusiwona wokulwa. Kodwa invite your enemy into the banquet. With the king.
Hey. Kuna ushintsho kuhle tafuleni.
Sam ushintsho kuhle tafuleni.
Inkosi yami.
Sole na mehla. Come on my brother. Come on my brother. Sivala mehlo samthanda somuntu kaNkulunkulu. Amazo amanu wakho namhlanje. Omunye uthi ngizile tafuleni angikhululekanga. Khoba kunalo hama nomhlupha. Uminvayithele endaweni e-right. Inkosi izodila naye. Inkosi izolwa naye. Ungawesti amandla wakho. Makutholakala uzilwela izimpi zakho. Ungachitha amandla wakho. Ukutholakala ufayithwa hama libakho. Bakuyokwazi.